hadal
oo hadal oo hadal
oo hadal
oo ku hadal
bishii oo dhan
$7
oo kaliya.
Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2
tayo
waa telesom